kandi umugore araje ntibura kantu ko kamwe no umwe wabo umugore aza usanga asigari panche ku mugabo wiwe usanga tunasigaye bagirana ikintu umugore ukumva ije nibibura rero urumva gashasha ni we yo kwirinda yo mubatse irinda ivyo bintu gushikaho muzo mubati ubu se twase twa umva urugo twarumva twa uburyo bw'urugo tumaze kujya ubunisa umva dusabana meme nigiye mushakuzana umuntu banza muvyicare ko muvyumvikane bati ndafise mwene washaka mva ruguru aze kwigino umva bona gute twobo umva byanze ntuhate kuri kote umugusha umugabo umva umwe muri mwebwe mubakanye akavuga ati no no nabantu tumupangira ntaje nga bikuruko nyene kuko nibitera ingorane rero igiye gufosa kamuzana umva nkora nimwe ni wawe n'umugore bavuka n'umugore cyangwa avanike n'umugabo kamuzana bizuzana induru ivyo bihera kenshi cyangwa iyo mugize mariage ayo abona abagore ni bakunda baza iyo ba niho baza hama hahira yakaza uyu wawe n'umugabo bwa mbere bibinduru ari petit frère cyangwa grand frère amwe ti grand frère umva rero umva urabura ukuntu kuko umugore aramusa
naramutse cyangwa mwiriwe abakunzi ba Rive TV nibaza ko mumeze neza mwese aho muherereye kuri micro ni Henri Chancel batarakora subscribe kuri Rive TV mugende mubikore mbere yuko uraba kino kiganiro ino debat tugirane na mugenzanje hano banzugire banze wiyabone musangiza abandi mugira partage ya malinki yacu miyaha abandi muna tugira muri commentaire ko muba muvyumva ko mwabibona ibiganiro tuba turiko turakora cyangwa si je menshi tuba turiko turaganira ko mutubwiye namwe gama avyanyu mba ari suje mushaka yuko tushobora kuganira ko muze muratubwira muri commentaire tubashaka n'ama like yanyu ama j'aime yanyu twumve yuko ibyo tuba turiko turakora muba muriko murabikunda reka nakiri umutumire wanje abibwiye batamuzi batari bamunzi batari bwa mubone kuri kamera za Rive TV abibwire amaje ndababwira ikirago cacu uno munsi meze neza
ego ndameze neza shasha nawe umeze neza
ego ndashima
kuzi kandi utumire kubatanzi nitwa Gate ego ama nagushimiye ko kwiganira umaye
ikiganiro bon sujet zo kuvugana ko uno munsi hamwe na Gate ni kuba tukunze kubona keso abakobwa cyangwa abahungu baza kuba mu ma family y'abantu y'amakuple ari marié ukuntu akenshi bikunda gutera ikibazo ku makuple bivaye no kungenda usanga nk'umugabo ugasanga atangiye kugendana no mukobwa yaje kuhaba cyangwa ugasanga akenshi dukunze kubona abagabo abagore si cyane ndetse njye nshaka kuba atabyonzi mugabo akenshi tukunze kubibona ku bagabo ariho usanga baca bagendana n'abakobwa cyangwa ugasanga umugore yamubwiye ati shaka yuko haza kuba abantu ngaha muri famiye ugasanga umugore ntiyabikunze ntabyo yashaka petetwe mugabo akabyemera ukonye ugasanga biko biratera uruhagarara mu rugo donc nibyo twashimye kuza kujyaga ko none mutumire eske biva kuki eske biva ku ku mugabo deja kuri iyo kote ya mbere biva ku mugabo kugira agendane n'uyu cyangwa umugore ni yahe mpamvu ituma adabashaka yuko hari abandi bantu baza kuba muri famiye yabo nibyo tujya tuyage ko none mutumire namwe muratubwira muri commentaire ko mwa mubyumva ko mwa mubibona muraza kutubarira muri commentaire Gate
oui shasha
ubwawe bagejeje kumva sujet bagejeje kumva ikiyago cyo kuyaga ko eske kubwawe dari byiza cyangwa hari ikibazo bitera yuko ari abantu baza kuba muri nka wewe pete turi marié hagize nk'abantu umugore wakubwira ati baza kuba muri iwanyu donc hari ikibazo bitera cyangwa ni yayo mpamvu ituma hatangura kuba ikibazo mu gihe haba haje abo bantu
ok shasha ndumva ego iyo mubatse mukirabaje ni marié yari byiza ko abantu baza mugatangura gutunga abantu kare canke byari kuba kwanza kubangira abantu ni mutunga abantu jewe ico no vuga mukirabaje ni marié si byiza ko haza abandi bantu baza ku kwinjira kuko muba mukeneye yuko mugira communion muri babiri umugore n'umugabo ko mu rugo rushasha nyake kuza kuzandi ma challenge abandi bantu gutanga amarasiyo kubarira ishuri cyangwa iki kuba kwa siko novuga ariko ni vyari vyiza byari bwari vyiza nuko mwebwe mugiye kumubakanye mukiri mu rugo rushasha mubana nyakubana mukamukenjoyinga nko bayivuga mukajya gwa umva bwa mukajya gwa rukundo nyene muri babiri mukamva nyene ko atawundi muntu aza kuba kubaciramo yumvire mu cari bashasha shasha mu cari bashasha mu rugo me haraje abandi bantu bavuye yumva bo mu famiye yanyu kuri kote aba kote umugore cyangwa kote umugabo araje kuba muri yanzu yanyu mubayemo umva hariho kutisanzura kuza kuhaba hagati umugabo n'umugore kubera iki bateza kwisanzura kubera hari wundi muntu yaje wa gatatu atarakwiye kuzamo sivyo ariko muza kwisanzura iyo umva ko atawundi muntu ahari ni mwebwe nyine babiri umugore n'umugabo urumva ashaka kuva katuvuge nk'abantu bubatse umva navyo ushaka kumva nyine ko uramba nyine gahuzu nyine gasanzwe uri muri saro kuko ntawundi muntu ahari urumva uri the game mu nzu yawe ntawundi muntu ahari ni wewe n'umugabo wawe cyane ni wewe n'umugore wawe ariko iyo hari wundi muntu yaciyaza hakiri kare mutarajya ubwa buryohe bw'urugo bwa Jeanne Marie urumva ahantu muguma muyugara nati ya nakari ngaha umwene wabo n'umugabo ari ngaha umwene wabo umugore ari ngaha umva it's no de kona arabyumva rero ivyo rero bizana izindi ngaruka byo kudashaka kwisanzura mu rukundo rwanyu rwa mbere hame yindi ngora yo kuzana hakiri kare umuntu mu nzu yanyu haba kuri kote y'umugore cyangwa kote y'umugabo harabaho ukuntu sindi ko ari jalousie sindi ko harabaho kutumvikana hagati swate kuri kote y'umugabo cyangwa kuri kote y'umugore umva ngo umwene wanyu aguma ataha ijoro umva akora ibintu uyu n'umugore cyangwa usanga uwo bavuka n'umugore araje nyabura akantu ko kamwe no umwene wabo w'umugore aza usanga asigari panche ku mugabo wiwe usanga tunasigaye bagirana ukuntu umugore umva nje nibibura rero urumva gashasha ni we yo kwirinda iyo mubatse irinda ivyo bintu gushikaho muzo mubate ubuse twase twa umva urugo twarumva twa uburyo bw'urugo tumaze kujya ubunisa umva dusabana nimeme nigiye mushaka kuzana umuntu banza muvyicare ko muvyumvikane bati ndafise mwene washa goma veruguru aze kwigino umva bona gute twobo umva byanse ntuhate kuri kote umugusha umugabo umva umwe muri mwebwe mubakanye akavuga ati no no nabantu tumupangira ntaze nga bikuru ko nyene kuko ntibitera ingorane riri gi force kamuzana umva ni kwa ni mwene wawe n'umugore bavuka n'umugore cyangwa apaniki n'umugabo kamuzana bizuzana induru ivyo bihera kenshi hari mu kintu cy'induru rero kubwanje numva sinje ari vyiza ari umuntu yavuga ati ego n'ubundi tubanse ariko mufashirize iyari nimba mukende kumufasha mufise umutima kumufasha muzane ariko muri abantu mumushira mumpangira cyangwa nimba mubishoboye mutabishoboye umva ati ntitubishoboye tuzagufashirize iyari nimba aramara ishuri yategereza kwiga ukamurihira ntacyo ariko iyari kugira ngo ntibize kuzana imvururu mu nzu gatse umugore n'umugabo
ngo ni nkuko wavuze yuko ngo ashatse kuzana uwo muntu muri cyangwa mukabivugana
yego
umvise yuko atavyemera mukabireka mugabo akenshi birakunda gushika si misi yose ariko ushobora kwibwira nk'umugore wawe cyangwa dufate nk'umwari nk'umugabo ukabimubwira mugabo ukumva ko umenga arabyemeye ari sawa mugasanga apres bizanye ibibazo
kenshi kenshi shasha nagucirimo kenshi abagore mama badomina kenzo usanga iyo mugize mariage ayo abona abagore niyo bakunda baza iyo niyo baza hama hahira yakaza uyu abona umugabo bwa mbere bibinduru ari petit frère cyangwa grand frère mu kiti grand frère umva rero umva urabura ukuntu kuko umugore aramusinzi ko ari jaruzi sinzi ko ari kumusinzi gusa bihera nabi ariko ari wabura n'umugore umugore umugabo aravyirengagiza nabigira nyine nkwa utabizi
ahubwo atamwemereye cumengo cabi acari
induru induru
cabi induru cumengo ayiwawe ntabasaka iki gomengo ntekora mutahura
nico ariko rero tufate rero acyaza iyo wawe umugore fate nabakobwa cyangwa sinzi eba nawe nyine bihera nabi kuko bihera wa mugabo asigaye yumvikana niwe avukana n'umudamu kwasanga basigaye benjoyinga ukuntu nini sinzi nimwe to tuvuga iyo utazi imana usanga mwabigiyemo c'est facile kubijamo usanga wakunze wo bavukana madeni wawe
aho nyine abo muniyo byinda gute cyangwa umugabo yo byirinda gute kugira ntasange yagiye muri ibyo
byirinda ni kuvuga yuko mwese umva amasezerano yanyu y'urugo nyagira umuntu mwakira n'umuntu mwokwakira suje kuhaba nuje pour quelques jours misi mike zote uravyumva aje kwivuza cyangwa ari n'abadosa je kurondera cyabandara ariko ntaze kwikubangaho ntaze kuvuga ati aje gukora abangaho cyangwa aje kwigabanga kuko kenshi bizana induru kuko nibibura ariko byari byiza kandi yuko babaho kuko iyo mutabakiriye naho nyene barabavuga mu miryango ngo wangu rujya rugo ngo ko banaka ko bageze geze n'umugore wiwe n'abantu yango sinzi haje hano sinzi ariko ravyumva byose ni ngorane nimo ati ukuri cyiza kivamo umva haza kubaho azovaho ikindi kintu kitameze neza murumva ngo usige ufashe biwanyu cyane gose ravyumva none nibiko ndabafasha abo tuvukana cyane nibiko ufasha abo muvukano ya ariko rero gose usanga two tuvifashamwo nabi rero vyiza rimba vyokunda bimba vyoshobwa kububatse fashiza biwanyu hariya baze kuturamutsa ni sawa simike ya vacances ya vacances ya deux mois ni bisanzwe vacances nta kibazo after
ngabo menye ko no muri yo vacances izo deux mois ariga kugira mu bitangure kuza andi ma relation ya andi no muntu aba yaje kwa ndetse ku munko ku mugabo si bintu sanga bifata umwanya munini ashaka kubana niyo yindi semaine mugabo ugasanga hari ibyatanguye kuhaba
ni bimo twavugana na fois passé yuko ushaka kugira ufite ufite agakopine cyangwa agakope kandi akataba ngaho muhuriye ngaho hanze birashika vyose ni principe umuntu yiye ati nuko je ndubatse ndubakanye nanaka ndamurespektara nyespekta ravyumva turarespektana hamwe bisigaye tukamenya ukuntu tumanaging urugo rwacu atanduru zirimwo kuko ndaze amafamiye shasha bafise imiryango atanduru zirimwo bazanye imiryango usanga biba ari umugore n'umugabo bose babana yego babayeho bien harmonie ya bien kumva nyine tu ariko byose bivana n'ukuntu umuntu ateke afashe ibintu ukuntu byose birashoboka shasha
donc bibaze ko bivana nabo bantu n'uwo mugabo cyangwa n'uwo mugore
bivana
ukuntu basanzwe babanye ukuntu basanzwe bangira batahura cyangwa bumvikana kugira umuntu ntaze kugira ibyo bindi byiyumviro bibi ahanye antuka ndibaze ko musanze mwumvikana mwese mutahuzanye
gusa ntikibura shasha pempo iyo amaze kuza abantu mu rugo iwanyu aribo mu barasiona mu bagira vyose ntibura ntiyabura ko gupendereya kwa
ariko
tuvuga abagabo nimwe nakubwiye tuyo turamenya kujora ibintu tukigira zimza tukikawusha ariko umudamu suko abagore suko aguma atora agakosa turabona yananiye n'ukuri mwene wanyu umva nawe tuba ari mwene wanyu aribo bavuka ati
kugira
yumve ide yawe yuko umushigikira hama mutore solution nimba mumbwira kumupangira andi hantu rero abadamu bafise iyo ngeso niko navuga ingeso ariko niko sinzi nuvuga niko biri sinzi nkeka ariko biri ariko kimwe gusa ni hamwe nyene iyo mwumvikana n'umugabo wawe ukamwizera nawe ukakwizera mukizerana kubatunga n'ibintu simple umva ndumva nimwene wabo n'umugore nimwene wacu umva nyine tu ari sawa tu hari gihe rero zara rero mwene wanyu kandi mwakunda kandi mwari mufite umugambi wo gutunga ugasanga uyu muntu muzanye ababereye gititaze ni wa muntu atarespekta amasaha yo gutaha ni wa muntu atubahiriza ba nyine urugo cyangwa nyina rugo bavyumva ibyo birashika kuri ndoka gusanga abantu mwazanye babareye gititaze bisigaye bibagura n'ukuntu umva mubandanya mubana nawo usanga ni wa muntu ureze asigaye agenda gucafuza mu miryango turumva ibiki n'ibiki kandi atari ko biri
cyaka naba bese ariko mumfata nabi ibi
gituma rero amakoti yose abarimo ingorane sinzi ko navuga abarimo ingorane kimwe gusa navuga ni imana gusa niwe sinzi gutahuza kamenya ukuntu managing ibintu
niyo nkuko bari kubadukurikirana kuri iyo sije yacu twababwira iki esiko ni iki bogomba eske nibo kwakira abo bantu cyangwa babimwe cyangwa umuntu abibandanye nk'umugabo abazi abari sisiho n'uwo muntu wabazanye
ni kuvuga kubadukurikirana kubari kumva icyo kiganiro si kububatse aba Jean Marie ni wewe n'umugabo wawe ni wewe n'umugore wawe muvugana ati ubona gute eske twashaka kurera umuntu twashaka kuzana kuyikote yiwacu twashaka kudara ushaka kudara kuyikote yiwanyu umva kumva yuko mwese muvyemeranije sivyo iyo muvyemeranije rero biroroshe nuko no gutora solution nta makosa mutana abati okay petit frère vraiment asi papa nak petit frère on asigaye vraiment uraba simutakubwire ngo ndikuramure asigaye atamasaye ishakiye asigaye ifata ukuntu urabona uraraba umuhanure ndavyumva nta muhama nawe ukagerageza kuraba kuvya kubwiye umugore wawe arivyo canke umugabo ivyo abwiye umugore wawe akabwiye ati mujya mu sister wawe vraiment kuri uraraba urabona acafisa amasa shushe mwamusanga ku mazero urumva iyo ni example natanga uchi chukura nk'umugore wanje eske ucishaka ku verify ivyo umugabo yakubwiye ko arivyo yose ndarivyo ni ucigeregeze re muca mugeregeza ku managinga je na wewe umugore umugabo guhanura wa muntu atavyo kuvuga ngo napendereye cyangwa namubeshe rero iyo binaniranye biroroshe gutora solution yo gufata kumwe ati rero ko guturaniye subira muhira tudagufashiriza muhira sivyo rero nico ufite iyo mubatse mu kiri urugo rushasha gerageza ko ibintu byose mubishira hamwe sivyo muvyumvikane ko
nga aho nimugiye musanzwe muhuza mwumvikana
none wowe urangura n'umuntu mudahuza gashasha
murasho kwa muhuza mwabo wewe mu mutwe wibadashaka yuko haza ku
yego niya niya depana kubiye ni eske nakagomba zimwe ne wacu avuye ruguru kwiga eske uranyemere ko haza kuza iyo yanse arambwira ati tumufashirize yari nta kibazo aho ndamubahiriza sivyo nuko nyine iyo avyemeye na marame turamuzana naje niyo agomba kuzana biwabo arahambaza nkumva ko ndamwemereye
ngo umenye ko kuri ico nyene akenshi nta mugore nibake bazohumva zokumva avuze ati oya ngo urya muntu ngo ntumuzane ngai
wabo abo kenshi usanga abagore aribo usanga amuza amuzanye wabo
aravuga ishukura akavuga ati jewe ndabishaka bikisako
cyashya nimwe nakubwiye ibice 190 ku nyice 195 ku ijana abagore amafamu y'abagore nibo baza mu rugo kandi nta nakugisha ni inama aza nyina kaza nyine utamwankira ko navuze twe twabagabo twijanye
taza kuza ati
naka cyangwa yaje akacya kubwira akacya kwinforma kiri kare yamaze gushika ati burya yagize ikibazo ino mukuzine rabona umbaje kwiga cyangwa je gukora rero papa naka ndakwinginze vraiment tumura ko mutwe wabagabo turabantu bamahoro bajanze uti na ni bisanzwe nakinaje ariko pime wo muzane utamubwiye acyadikinduru rero kuvuga iki rero murubatse iri evita ko mukira abajene mariye ko harano baza mu ngo zanyu kurera kuko namudeje bwanyu ni muri tora ni muri torana mu cyari bashashe rero evita ko abo bantu baza atari kubanga mufashije iyo bari hama ibintu bigende neza je for example nka jewe kwitwamye dufasha tuwe muri biwacu tutafasha abantu ni kuvuga ikintu kuvuga turanavyumvikana ko araza ntibaze gitumbuka twe gutwafasha bavyumva kandi tu habaye ikintu akanambwira habaye ikintu nkamubwira umva ibintu bikagenda nyene bitumbere bifasha inzira bese nzi ko abadukurikira n'ivyo ku giti cy'iwanje mukira abaje ni mariye irinde izo visite z'abantu baza kuba wanyu ubwo nyene mu
cyagiye wavuze cyane kuba jeune marié kwa ama kubantu
bamaze igihe abo bafise uburambe baba bafise n'abana abo
gasi bo bisigura ko atangorane bishobora gutera
nani zashika zira birashika ariko biratandukanye si tukuba jeune kuko abajeune bagitorana abajeune marié bagitorana kandi bashaka kujya ku buryohe bw'ubujeune marié bwabo bifite niba nakubwiye ndenda vyibuka mu bisi ya mbere twe nta muntu twakira vraiment kuko tuba dushaka ko twisanzura kandi ni bya bien hama kwisanzura guheze maze kuryoherwa urumva nyine nahoza
aho nyine kuryoherwa none birahera negira bira bigumaho
ari maze kuba bakambwe usigaye ubona yuko ugomba wiruke n'ubuzima bw'abana urondera pampers
ndo karagera igihe rero aragira igihe wowe ati nibisanzwe mumaze kumenya nyaki cyangwa mumaze kuba kwisa abana
gumaze kugira n'abana aho biragabanuka shashe mwaze kubaka ukugira abana
batangiye kuba menshi
kandi bisigaye biragabanuka ari ibintu byaye ne by'ubutotosho n'uvuga n'ivyo uvuga bigabanuka si ubutotosho ariko n'ubugiye sinzi guru bigabanuka usigaye uri wimvira cyo umwana yambara ica fungura pampers iki bavyumva
umwana
akagwara umva bwa buzima muri kiri babiri burahinduka muri iruka mukavyuka ijoro ngamata taxi mukaje kwa muganga urabona buruduma burahinduka ego sindi ko ndakwishuye kandi sindi ko tugeregeje ku
kugira abo tuvuga yuko kuba kuwo kwamaze kuba batangwe kugira amashaje menshi afise abana ibibazo si cyo kimwe
n'umusumba si cyo kimwe ariko rero hamwe n'ivyo kuri ba bantu bakorambaza bo kuza kuba mu rugo kivugane n'umugore wo mwubakanye mucumvikane ko atacumvi mutacumvikanye ko bireke mufashije uyo muntu yari muvukana
Je ne sais pas si tu es un homme.
Kale muri we eske yo muntu arakwiye kuza mu rubi wanyu yego nimba bikwiye kwa kuza eske mwavyumvikanye no mu bakanye mutavyumvikanye nagume hariya mu mfashirize hariya ama bisige bigende neza
yego ni nkuko nyine mushaka kuvyumvikana kuvyumvikana cyane mu vyumvikane sivyo bituma ico kibazo kitaba ko mushaka kuvyumvikana byose akavuga ati nta kibazo umuntu azoze tumufashe nta ngorane mugasanga pa après nimba wa peut-être nimba uwo mugore wiwe hari ukuntu ngira batwewe tamufata neza cyangwa abona ati uyu muntu yaje gasanga ndaza atangwe kumubona ukundi ataramubona gasanga gutera cakibazo
ntituraba marayika yego uramuzanye mumeze neza wa muntu mwahaye indaro ababera ikibazo hamba muramwirukanye atangiye kuza kubararaza mu miryango urumva ngo bajya abantu sibo kandi atari ko biri sivyo ibyo byose ntibibura
ashobora no kutamwirukana mugasanga batangiye kugirana n'imigenderanire n'uwo mugabo
cyashashise n'umumarayika
umugore atabizi ushobora usanga bagiye bafite n'imigenderanire
wewe umva ubonye cyo umwe wo muvukana tuse tugendana ukabimenya umva habica habi ibintu byaduka ukamwirukana kandi aragenda nyene sivyo n'uwundi rero ugasanga uzanye uwundi muntu asigaye ari umwarumogi atahaborewe avyumva ati niwe umuntu twaje gufasha vraiment ni hana self control kwa ngo amenye yari ko atari muhira ba muwa indaro uvuga ati umva twananiwe imico yawe umva nkuri gerageza tudufashe duri
ariko kwari kwari dukurikirana ndibaza ko bosha gerageza gufata yuko umuntu mushaka kumufasha byiza bishoboka umufashiriza hari kugira ntibiteri ingorane
yego
ibintu byabisange mwiko barabatandukanye cyangwa kuratera ikibazo kuri kupe
niba mwari mufise uwo mutima wo kumufasha niba mumupangira mumupangire nimba ahari ari amara y'ishuri mumufashize hiyo nimba ari kuwo kuza gupasta kumara umwanya muto muhira nta kibazo agenda kugira ngo ntibizane imvururu wangu ntibizane imvururu
ugado kubashobora no kubashobora kubafasha no kubashobora kubakira ntitubankiye tuvuge ngo urumva ngo
bafite
gusa hari
nyahandi weje na umugore n'umugabo wavyumvikana ko yego
ndagushimire cyane
ngiye ndagushimire cyane rwose
ushobora gutanga kubabwira ndibaza ko harabuza gufasha
okay go turavyize akoze kubafasha tubivuze nk'abahinga kuko tubivuga tubivuze nk'abantu haje nka wewe icyo kugwa uyo muntu aje muvyumvikane ko hama mutakunze ntihagire umuntu ahatiza ngo gujende umugabo gujende umugabo njende serugo njye fisi jambo ryanyu oya umugore ya fiance murekere hama urugo rugende neza mumfashirize yari
abakunzi ba Rip TV baza ko mwashobora kumva byinshi kuri kino kirago cacu no munsi baza ko hari ico byashobora kubafasha canke biza kubafasha kubaza ku gikurikirana kuri micro mwari kumwe na Henri Chancel mwandaye mwiyabona muri benshi kuri Rip TV mwandaye musangiza abandi ibiganiro byacu munagira commentaire ku biganiro twati ko turakora ari amasuje mwifuza yuko dushobora kuyaga ko mubitubwiye muri commentaire mwandaye munagira like ku biganiro byacu kugira twumve ko mwami ko muradukurikirana mwami ko murakunda ibikorwa byacu ko turi ngaha ku bwanyu kugira dushobore kubaha ibintu ibiganiro canke ibindi bintu bitandukanye ushobora kubafasha tuzosubire mu kindi kiganiro n'undi mutumire cyawe
ndagushimiye cyane.